lange Josenfliege. Josenfliege. Jeg bang for noe jeg går nære. Min lange akkjela Josenfliege.
Amandla ngifaka umdlandla nokusikhandla. Yonke indlela engihambayo izingibambe ngesandla. Izindlela siyakhala abathakathi bayanyala. Khona bathi ngizophelela la ngiyakutshela bayahlala. Phambili siyakhona, finish line sofika khona. Bonke nesupport nabangiphushayo ngiyababona. Neskill isikhula njalo isikweletu samashonisa. Khona bathi ba-blind sazobabonisa. Namkile nhlobo wakathathi ifuke kasikhombisa. Bathi iphi impumelelo ngizobakhombisa. Isibindi manqoba kanti yizwe uvalo.
Lokhu ngikuzwa amasafane ngalo.
Bathi bafuna isandla mina ngibanike ingalo. Shonji
Josenfliege. Lapho engifuna ukuya khona ke mina ngiyakutshela Josenfliege.
Ngaphambili ngizofika la befike khona. Ngihlomile ngiyahlasela noma ngivutha ngisabasela. Bheka nje kade bengihlokoloza kanizothukuthela. Izigi stilisa umthangala sebeyamangala. Bathakathi bethi bayavala sebeyadangala. Ingwe idla ngamabala mina ngisengokubhala. Sokwenzani la magwala ngiyakhuphuka sazokhala. Ngilibamba noma lishisa lipholele esandleni impintshi. Noma kuye kusinde kwehlela bekhona sinzi. Hleli yendumisweni ihangi bhale ebusweni. Lobethi kunze ndali phela amandla ubethuzweni. Kubhaliwe emabhukwini nomlando lapho sofika. Tshela mina wena ubungazi vili liyajika. Kudela mpuma khona mangibheka la ngiya khona. Tshela bangaphambili ngizofika la befike khona.
Josenfliege. Lapho engifuna ukuya khona mina ngiyakutshela Josenfliege.
Josenfliege.
Josenfliege.